khona abalaphi bendabuko bahlukahlukene ke abalaphi bendabuko ngoba uyathola ukuthi kunomelaphi wendabuko obizwa ngomngoma uyamthola omunye ubizwa ngomthandazi noma ngombholofidi uyamthola nje omunye kuthiwa hhayi loyana uyinanga uthi omunye kuthiwa hhayi ugedla so kuhlukahlukene ngifuna sibheke la ukuthi isanusi ngoba nasingezinye noma singabanye babantu abavelayo emkhakheni wezokwelapha yabona so ngifuna sibheke lo daba mkhulu kunjani
siyaphila njani pastor wenini
siyaphila mina ke ngupastor wenini ngupastor wezwe kodwa namhlanje udaba sibheke udaba lesanusi ngiyacabanga ukuthi izanusi zazidume kakhulu endulo noma ke esikhathini sendlule bezaziwa kakhulu abantu siyakhumbula ukuthi omunye wabantu ebekabizwa ngesanusi njengamanje usanda kundela kwelamathongo umkhulu Credo Muthwa bekabizwa ngesanusi ngifuna ukubheka la ukuthi masikhuluma ngesanusi yini isanusi ngalehle
asibonge pastor Winning angazi noma mhlambe kuyobe kuyinto elungile ukuthatha isanusi sisifake ngaphansi komkhakha wokwelapha noma ukulapha kwendabuko ngoba isanusi siyinto noma umuntu ohlukile kunomelaphi isanusi umuntu phecelezi ngokwesilungu esizothi umuntu e-predictionist kodwa ke naleli gama alimuphi amandla amfanele umuntu oyisanusi ngoba umuntu oyisiya umuntu obonela kude esingasho ngamanye amagama sithi umuntu oboniswayo noma umboni ngokwesiZulu ya isanusi umuntu obona inkinga ezinkulu ezingahle zivelele abantu noma not umuntu omunye kodwa singase zivelele isizwe noma abantu noma kanjani umuntu ofana no Nostradamus bakhona ke abantu abazilo o Nostradamus owathiwa u French philosopher kodwa ke umuntu wayepredictor izinto ukuthi umhlaba ngonyaka othile uyobe ufike kuleli zinga elithile nakanjani nakanjani mancamashini njengobaba ovusa amazulu Credo Muthwa ubaba uMuthwa sengathuma wakhe ungalala ngoxolo owayephila owayekhona owayephila wayewumuntu wayeboniswa isanusi umuntu oboniswa izinto njengokuthi mhlambe singambeka ezingeni lobu prophet ngokwenkolo kuthiwa mhlambe uJohn uke wa predictor lapha ku Revelation kusambulo singasho ukuthi ngokwesintu ke lo muntu uyisanusi umuntu obona izinto ezikude esingafika after iminyaka eminingi bayazika abantu abaningi abake bafunda ngeyincwadi ezigaba uKhrilo Muntu ukuthi wayekhuluma ngani ekhuluma izinto eziningi ekhuluma ngama aliens ochitawuri ama alien abantu abamnyama lokho kokholela ukuthi izinto ezingekho kodwa kuningi akukhulumile yisona ke isanusi abu akuthwaselwa ukuba isanusi akuphakanyiswa moya thizeni njengokuthi mhlambe mawumthandazi kumele ungene ebandleni ukuphakama ukuthandazi kuwe ngengoma ethile noma ngamaculo athile esonto noma wani umuntu oyisanusi uzalwa enjalo futhi keke akubani nabani umuntu ongaba isanusi lapha eMzantsi Afrika sazi kakhulu uyena ubaba uKhrilo Muthwa kwezinye indawo uthola ukuthi lena ko Senegal bakhona abantu abafana no Sheikh Ahmadu Bamba eSenegal abaglorifywe kakhulu ngoba wapredictor abantu abamaFrance uma bezofika so abantu abafana nalabo ke akuyi ngokuthi futhi usenkolweni thizeni noma ukuyiphi inkolelo ithile isiphiwo nje esiyimele sisodwa ngoba ke lapha ngike ngabala abantu abathathu engikholelwa ukuthi babe yizanusi ngibale lapho Nostradamus Nostradamus wayekholelwa kakhulu kuscience wayekholelwa kubucuphe ukuchachaka bescience kakhulu kodwa ke ngoba lesiphiwo sasiphila kuyena wayenza izinto kwabhalwa ngayi abantu abaningi basebekhuluma ngayo Nostradamus uSheikh Ahmad Ubamba wayesenkolweni yobusulumani yobumuslim lapha uKhrilo Muthwa wayesenkolweni yobuKristu ubaba uKhulu Muthwa wayengasuyena umthandazi ngoba wayengakhuleki kodwa wayeboniswa izinto njengoba ehlezi esho ekhuluma ngodolfini inhlengethwa kanjalo na kanjalo ekhuluma lokho ekuboniswayo isona lesanusi lezo
sho futhi abantu abanesiphiwo esingavamile futhi bayingcosana abantu abayizanusi
yebo
ngoba abantu abangathwasi kodwa abavele bembathwe lesiphiwo bese bekwazi ukubona izinto ikakhulu zithinta kusasa ngoba siyakubona nje ukuyibeka la ukuthi nguye wapredicta ngohulumeni wabantu abamnyama seNingizimu Afrika ukuthi uzophatha ngo-1994 uhulumeni uzophatha kodwa futhi wakuveza wathi wakuveza uma ulandela amavili ukuthi hayi awukho uhulumeni omnyama uzinalutho o-10 kodwa kunalokhu uzanosisi so into esiyibona njana waphinde washo kuningi akupredictile akusho okwenzakala njengamanje futhi abantu abambalwa sisazobabona umuntu bayobaphakama abanye abavele babezani umsesouth africa besitshele nge-future
engifuna ukugcizelela kakhulu kule ndaba yesanusi ukuthi sonke siyaboniswa kodwa ke uthola ukuthi siboniswa ukufika ku-level ethile mhlambe thiwaye abafike la ngokuboniswa yena umuntu oyisanusi umuntu oboniswa into ekude angaboniswa ngisho neplanet ukuthi for an example ukhona umhlaba uthile wese after iminyaka ethile besiyatholakala ingakho uthola ukuthi esikhathini esiningi babekhuluma izinto esingakholelwa kuzona ukuthi lezi zinto ngabe zikhona ziya exist kodwa makuleke kuya kwesikhathi uthola ukuthi ukubona kwaso isanusi kungabona from 1000 years from now ukuthi mhlambi kuyobe khona imoto ezazindiza noma kanjani bese kuyenzeka konke lokho ibonake abantu abanye abantu bathi isanusi si African prophet bathathela khona ku Jesu ko prophet Muhammad bathathela ko Moses ko Job Johane kanjalo ababoniswa umdala ukuthi kuzoba nesikhathi lapho kuzoba nenumber 666 kanje izonake isanusi lezo kodwa kumehluko phakathi prophet nesanusi ukuthi isanusi akusona umuntu noma isiphiwo sakhe siphakama ngokwenkolo noma isiphakama ngokwesiko noma ngokwesintu kuphakama nje ngokuntando kaNkulunkulu ukuthi umuntu eboniswe kanjalo
ya ngoba ngiyakhumbula ukuthi nje sesiphesa even biblically ukhona uSimon iBhayibheli ithiwa isanusi eBhayibhelini abantu babesekholelwa kuye nje ukuthi wayekwazi ukupredict izinto eziningi ngempilo zabo so babegcine bekhuluma so uthi abantu abavamanga ngoba naseBhayibheli futhi wabayedwa nje wayavele isanusi
futhi
ingcosana naseSouth Africa besiphiwo yedwa nje esimaziyo asazi bakhona ziveze uma kuthi isanusi awuvele phela ukuthi ukhona isanusi ukusitshele nangekusasa sikwazi ukuhlala phansi usitshele ngekusasa lime kanjani saseNingizimu Afrika yena ushedi ngiyaphela impela nina siyabonga
mkhulu nasibona.